Hey, imi loyo. Ngiphumile enhla sami sisibhemile ihabli lapha ekonka lapha eSoweto. Wafika la mahotma lawa delelayo lawa, abu abubani abu influencer. Zathi veuve, ngathi singithole kahle. Ngathi ace, Zathi veuve, ngathi ace, Zathi veuve, ngathi ace namahabli high five. Zathi Don Perignon. Ngathi Don Perignon vintage. Zathi Don Perignon, ngathi Don Parangong vintage. Zathi Don Parangong ngoqhina. Ngathi Don Parangong vintage namahabli high 10. Ay ngabona sithuka abogeli babo basondela bathi hey guys, can we smoke with you? You've got too many pipes, too many hablies. Ngathi ne joinani bogeli. Sasithathela itafule, sasithathela nabogeli. Nazo stelela ni.